waikwa yo tsara ko nya ka ambe loko pela ke na botsana ke ho di le baby hey
forever together. I just text my ex, baby. Ntate Maputla o boetse hae ka nte le na o bua nengle buang haile re le hopotse.
Wow.
Hey, I just text my ex, baby. Ntate Maputla o boetse hae ka pa wena le bua neng for hae, baby. Awa baby, re le hopotse buang haetle. Buang haetle re le hopotse. Baby, awa bana.